ada aramida imtixaan ka jacayl ku akhsiba amaan mudane abaabul ka guurka nolol istareen leh mabay u ahaata amaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaannimo baray amaan mudane umalkiyo dooha in waa ka jacaylka ugoon ku beerma amaan mudane